umuntu yabantu abokufikele emakhaya madodo kuyinkinga la umuntu akwazi ukubukela TV akwazi ukubukela lutho ngizoyibukaphi phela balo bengichomela ukuthi uzala uzala ya ngizoyibukaphi olamisasina TV ayikhona ayikhoyibuka I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.